kuqala i-breast cancer i-affecta kakhulu abantu besimame kodwa nabesilisa iyaba affect umuntu uyaye ezwe mhlambe isigaxa leso sigaxa siye ngokuya sikhulu noma engonweni kuphuma ubisi noma ophe ngoba it doesn't mean ukuthi uma if wine cancer yesibeletho nakimi kuzoba yesibeletho kungaba
uma ngabe uthanda ukudla lokho kudla okubuya ku microwave all the time kunako kunawo umthelela ngagcina kwenze kune cancer
yisi diet aso bese ngisikhathi uchamela eduze kodwa angachami kakhulu ukuthi nje so that ingeke isplinter ngemuva kwi rectum sibe loose
kusho ukuthi ismothi splinter ngeso zobilastiki le ngoba angithi le yambobo idalelwe ukuvuleka amakhuma iwe
ukungcola lakho like see then bese
uyakhaphe ibele
yes bese uyalikhaphe
ibele our romance
uyalikhaphe